Namona
Esther Nish.
Mana yanje nibiriko barakora ama interview. Okay ndabihakanye. Muze mvuge ko nabihakanye. Jewe nyereka kunyanka. Bo umpisha kunyanka sivyo. Ubwo Imana sindabimenye.
Mhm.
Kuko ndabimenye. Je ndakora ko ndabizi kunyanka.
Mhm.
Hama.
Gicomba se par. Nabirefu.
Eh kora savez je sunda hypocrisy sunda sunda ni ngenge no mundu atwenze tugaturagyagyana wa bimpisha nyene ugira imana nyene bimpisha sindabimenye mbanga nkabimenya isans unique ni komsa
Isaac TV ho.
Okay, turi kubwira na Ozira kuzi. Uzumigana kyo ewe nimba maze kufungura nimba ni ari bikisinze. Ozi ndavugize.
Musawa Isaac.
Meze neza.
Meze neza antu taraka zina kandi ko numvise ntari menyere. Ni Jux, ni Juma Jux ni biki.
Juma Jux behind the camera numu cameraman.
Ah, yitwa Juma Jux. Okay, mze narinzi.
Okay. Ozi, je no banduwa mbere kugira kuri mwiza.
Oya.
Eh, sinduwa mbere.
Oya.
Mwa bikubwiye.
Eh? Mpena kameramani nani? Nawe ngo arabivuze?
Eh.
Oya nturuwa mbere.
Sinduwa mbere. Hajya biraboneka ni benshi bakubwira kuri mwiza.
Ahego.
Hajya ubwiza bwo buhagaze kuki? Kuko arabeneje abantu benshi bavuga ati yo zindakunda utwenze, zindakunda kanuye like abantu bakundira.
Bon ntavyunza afetse wacu yibaza abanyene bahora babivuga. Eh kora umuntu nti bon sinoza ngo nivungo nitapagure ngo ngize bwaje ngo uhagaze ngahanye. Je bwize kwanje je bwonzi uhagaze mu mutwe.
Eh
apana ha mu mutwe ngahabona indani mu bwe mu serve yanje.
Eh ubwinge bwinshi.
Bon, ubwo fise jewe nibaza ko ari bwinshi kandi burahwi.
Okay, sawa.
Ozi by the way waberewe Ozi manage. Ozi ndumva ngenda kubonye wambaye mvutano.
Ego nambaye mvutano kora ni numunsi bon, numunsi utasanzwe kuri jewe umugenzi wanje, umeyo hame wanje. Yitwa Nadege yagize dot. Donc nari oblige kwambara neza ngene nk'umurundi kazi kugira nza kumushigikira.
Okay.
Sawa. Ozi gire nifuza iminsi myinshi tuyajya nkwepa why Ozi.
Tangiye kumbesha na kwepse gya Jeza.
Kuba as active gitangura ngo masaba yuko gukora ngi mission na Ozi. Aburu mwanya
vrema. Urambeshe vrema.
Nibyo.
Je urambeshe.
Rero kubeshira vrema ya kamera.
Ibaze en plus imbere ya kamera.
Okay, sawa.
Ozi, burya tumenye imyaka yawe twa twize nabi.
Aha.
Ehe.
Ozi akugira imyaka ingahe. Erega bamuri imbere ya kamera nibindi abantu nibabamenya. Tuba tugira rero kubacengitera mu indani tubamenye namwe ico muri.
Ndi 96 bace baharura.
Mhm.
Aho ntukuze cyano cyari muto wantuka. Ozi.
Ndakuze vrema. Nukuri ndakuze. Sha. Aho ubona ndagiye. Nagiye vrema.
Ozi papa na mama bacariho?
Oya, afise ma papa gusa. Mama wanje yitavye imana mu 2018.
Pole. Ose yavukiye?
Navukiye igitega.
Eh,
urinyagitega. Abantu manda yibwira nti bavyemera bon si naravuke mu gasina kuriyeyo.
Mhm. Wavukiye igitega neza amaja?
Nokuri ko imana ntahonze.
Naje yavukiye.
Bonje parambira ko ari igitega. Ya atse bitwishije ko bagusaba ibintu byo ngo havukiye ngo agace naravyibagerera.
Mhm.
Sawa. Ozi. Birashika umuntu ukayagana ababyeyi ukayagana papa ukamubaza ibyo umubaza hajya nurigira umubaza ukiri muto utuntu akunda gukora uyibutse nk'ubu warakuze witwenga papa je nkiri muto nakunda gukora iki cyangwa ibyo wabase baba barakubwiye wibuka byari bi
amafuti nahora nkora
amafuti wakora ukiri muto ubu uyibutse birashika kanitwenga ati nuko narakagu
amafuti nahora nkora bon je kandi ukako niga muambiye naje kwishye nkubiswe Nagenda kuje ndi inkoni imisisi mama yama yankubise vraiment ndavyibuka. Amafuti yanjye nahora nkora bon. Nahora ngenda. Narakunda gukina horo nkiri umwana. Rero hari gihe mama arambira ibintu nkora ngashe ndavyibagira nkaje gukina horo. Agaca sanga ntavyo nakoze. Agaca mpati giti.
Okay. Ozi kwishuri kuva utanguri ishuri mba kuheza warahejeje imana itenda byibaze.
Yego.
Wavuye wakangahe inshuro zingahe? Mu myaka yawe yose ku ishuri kuva uwa mbere wavuye amashuri angahe wavuye uwa mbere
namwe nabaye uwa mbere
ikibazo cyiza wisangamo cyari cya kanga
narabaye wa gatatu Non, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de troisième. Troisième, ma main troisième, moutou, n'a rien. Et n'a pas gâté. Tu as dit que tu as dit que tu as
dit que tu as dit que muri terminal uko yige umiriza guheza amashuri ivyiga vya kugora cyane vyare vyiga
bon je ni kuri mwe vraiment kandi ni kuva kera kuva muri premiere ni math ma premiere bavuga calcul amagaho secondaire ni math donc ya numwasi wanje gushika nisa I hate
yaruro wapi
ndavyanka
murakuzana ibyo biharuruco
guys ndanka biharuro mu kirundi cyiza ndanka ibiharuro
okay
ozi tuve muri ivyo ariko juste nashaka gusanda kumenya aho uva urinje muri journalisme hajya watanguriye neza neza ivyo kumenyesha makuru
mujumurative niho natanguri cyangwa se maze gukora antuheshe nka wowe Isaac
okay sawa ozi udu challenge ikindi bato turakunda kibazanya twese ibintu by'ama challenge we nk'umwana w'umukobwa challenge maze guhura nayo mu mwuga wawe yari challenge ya
bon challenge ya mbere d'abord ni no kudusuzestima bon hano hose c'est vrai abavuga ko bakobwa nibaza ko ari n'abavu turi nabaki ko tudashoboye cyane ngo dushaka kuba tubikora nabi rero hari ukuntu ama critique ku mukobwa kesha bako twa turi vulnerable rero iyo uronse ama critique menshi uri umukobwa ari gihe ucumva cumva ngene mengura urabaye desu ukabona nje nkoresha ingufu nyinshi kugira basi bino bintu basa abantu baryohegwe urumva abantu baba babinjoyinge kora twa bintu dukora dutuma mu muryohegwa ndabiyize Isaac baba taba board ngene baronka ibintu baraba bagatwenga canke babamenya makuru rero wasanga wari kuracha ingufu nyinshi ugasanga mugabana ngene bakubara biponda swat canke ntagaciro babihaye bon birati intege cyane ibindi navyo amacanje nayo urayazi urayazi nawe wenyine ibikoresho hatuna franga Isaac
ozi reka tugende silent ni sirene siren vibe
Siren Vibes TV.
Siren Vibes TV ni televiziyo yawe usanzwe ukorerako. Ni gwawe canke ni y'umuntu usanzwe ukorera umuntu wose. Itubeshanye.
Jangin shamaze kwivuga vraiment Isaac. Wewe ni wiki?
Je ndo simpamvu ngira ndakubaza.
Ni wanje.
Gwawe kabisa ni wewe nyene.
Yego no kuruka imana. Je no nta muntu tuyisangi. Je basi hafime hazaba sa partout aba partenaire basi bayo officiel sivs. Baze bazana amahera arayibona. Bazana imitahe amahera hama bibe officiel ko turo tundayisangiye no muntu. Kuko pura mama nta muntu tuyisangiye vraiment.
Okay sawa. Ozi numwe mu bigeme bakorera ama TV online baronka bagiye amafaranga y'abahungu benshi bari diaspora niko bivugwa it's true
oya si vse vrai
kubera ngo abahungu benshi bari hanze baragukunda ozi benshi
afite kugukunda no kujya amafaranga yabo biratandukanye
ariko harya nta ugukunda nta guherekeze encouragement
ahubwo rero nimba ari uko bimeze guys aba diaspora bazi kubankurikirana bahora bambwira ko bankunda mushire mu ngira ibintu birirwo biriga baramvuga ko vraiment tuma amadolari
so byarigeze gushika biravugwa yuko wigeze gusohokana na MT number 1 ibirozo ino romance ntayo nigeze guca mu matwi
sha ibyo bintu ntabyo nigeze numva vraiment kandi ntivyigeze binaba ana MT gihe yarukino twabonanye muri imwe ryonyene umunsi umwe wonyene rese nzi ko uwo munsi umwe ariwo twakundanye taturahibaniramo ehe watu wanasema kweli
watu wanasema sawa ozi birashika kure story ziragenda ati ozi numwe mu bakobwa banashima bari muri industry basohokanye n'aba star kimya bitazwi ozi hari umusare numwe maze gusohokana umuseleb no
nta numwe vraiment
mene ijo bavuga bikura
jema niko nakwambia watu wanasema
Jari bintu ukora vya hakani shangaye imbere y'amakamera aho.
Mara yanje ni biriko barakora ama interview. Okay ndabihakanye. Muze mvuge ko nabihakanye.
Okay.
Abo frem.
Sawa.
Twiregeje kuraba mu mwuga wawe. Satbi Lolilo Big Fizo. Abantu batatu n'aba star bose turabizi. Ninde akorohereza cyane ma interview ninde abana sana ma interview kuri wewe.
Bon.
bivanye n'imibereho mubanye
oya sikubona imibereho tubanye bose tubanye neza yego vrema je bose tubanye neza bose turubahana dukorana neza ariko kandi sadbi niwe yoroshye kuronka na urabitsa
ni wakoroherereza
bon ego
abandi biragora
bon sinzi nimba ari kugora cyangwa nyine bivuga gute gusa nyine sadbi afite sadbi aroroshye umupanze donc umuronse kwinkuru cyangwa ushatse kumurondera murapanga agaca kubwira uyu munsi n'uyu n'uyu amasana n'aya
ndarayubahiriza
ego
tuvuze uhuye n'umuntu avuga ati ozimenga karagaya n'ukuntu ozimwishura gute
ndamwishura nti uri suru kuvuze jewe cyangwa uvuze undi muzi kwera je singayana
Ujya urazi suse ya Ozi aho yavu
Ozi ni zina ryanje
urazi impamvu bakwise iryo zina nturabaza abavyi impamvu bakwise iryo zina
Ozi ni diminutive ya Oziane twa Oziane donc Oziane bisigura hashemagizwe uwuje mu izina ryohoraho urumva donc bisigura ngo ndate siguro ya izina ryanje
urazi siguro ya okay voilà Ozi urashaka gupostinga ifoto tuvye muri byo barashima by'umwuga ndavyumva yuko wabiciyemo kandi ubwo mubicamwo ama challenge yo nabura ariko ndibaza courage rumwe mu bakobwa bake basanzwe ba bapambana nako na notification kuri YouTube ararabwa sana ikibazo ni mbega Hosy birashika cyangwa birashobora gushika aga posting picture ati size makeup
ego
Hosy na All Star DJs mupfani kumenga turabona sana muri kumwe ma activity yabo kenshi buriyo
All Star DJs aya vrem narakinga dufana haranga bajama
Round Town DJs
nabonye hari mwa bajama
okay sawa Hosy nkubu we bagushize muri jire mukobwa washize ukurikirana umuziki hafi sawa wagushyira muri jire ati nukuri tureke kubeshanya urabe urwaruka rwose bafashe abastara abakobwa bose bari kwaravuma ariko bagicaruka tukuruyemo cyane queen award y'umukobwa aririmba neza cyane woyihandi tukure cyane queen abandi bose bagicaruka bari kubaramenyekana wewe urabisha amaso yawe hariho ba Big Cobra hariho ba Esther Nish hariho bande woyihandi wowe nkawe
umukobwa aririmba neza Esther Nish
kubera ama principe yo atumye muhaka n'ugashimwe
bon ni kubera ko ndakunda ukuntu aririmba bon hari abakobwa benshi baririmba neza benshi vrema aba na mona yaje ante ta congratulations wanje neza ariko kandi nishi ndakunda ukuntu aririmba vrema n'ukuri kandi ni kuva kera ijwi giwe igije giwe ndagimva nkumva yavuga ko bwa sambla garis arazi kuririmba voilà
Okay sawa Hosy reka ndagusa mbo ndafise ibintu bizizi mbaye mwigana kubaza ariko ntacho Hosy bizoshika cyangwa bizoshika Hosy tumubonera ariko ari mu muziki ubwo bamwe turabibona barashika baka
yo ndubi wifuza kubera iki
ndafise impamvu
kuririmba je ndahandirimba kera antreta gusa nyine abantu abagenzi nibo babizi banzi kera nibo baziko narandirimba gusa nyine afite kuririmba kandi ndabikunda ndabikunda ariko kandi kuvuga ngo ngiranje kuririmba vuma ntaje ufise meza bini banteranye sinzi kuririmba gusa nyine hari gihe ushobora gusanga nishuhije harage umuntu yishushe
yishushe gato cyaka wishushe gato no musere
oya pa nishushe ngo ndirimbe urumva bandurindire gato
ni
mukenza njara n'agaranye
ego ngo aha oya nta nakimwe vuma nta noma
nsana nabaye nabi
ndashaka urugoro imvutana navyo umenyere
bone neza navyo umenyere Niko ndazimenyereza nyine.
Ndirimbe gatoza.
Ndirimbe sinzi kuririmba je kare. Reka utanteranya n'abafana ba active. Ushaka abacu banki ndirimbo zose. Urazi je ukuntu meze afite umuntu nkundi ndirimbo. Hamahira umuntu aririmba nabi. Nca numva mbabaye. Rero hari gusaga abantu ndirimbo ya ndirimbo bayikunda. Nca ndaririmba nabi. Nca numva babaye desi.
Okay. Urakunda kubaza ama quiz. Wewe umuntu akubajije quiz hari ingora?
Jewe, je nibambaza kwizi vrema. Aya.
Uratinya.
Sinenye mugaje nka kwizi bambaza, je mbaza je nibambaza.
Ah, okay, voilà. Uno musi kwera uri kuri micro yanje ndakubaje je baza ntacyo bitwa.
Je tsaka kubaza, ntacyo mbaza. Bi nane ni bari na bi nanyara bakihanga, anje bi nane ndihanga na se normal.
Okay. Hajya microphone je nane ngine bakita mu kirundi narakibuze. Ni.
Microphone? nimikoro cyane kibaho mu Kirundi. Niki wa ukirundi ni mikoro.
Harabaho ibintu ngo nagushira mu mutwe like planté, péric, mu Kirundi bazita?
Ibyo ni mishatsi y'abazungu.
Okay. Mukorogo mu Kirundi cyumvikana ba wita gute?
Bafuta kwiyambiza.
Ari kwiyambiza ni Kirundi.
Sambize ni Kirundi.
Ozi.
Nabishoboye ndibatse.
Ubyutse mu gatondo tureke gusenga sawa no gukaraba mu maso. Ibindi bintu cyukora ava yokuva muhira nibiki?
Baza kufura message kuri WhatsApp na kuri Instagram. Nkaraba kuri YouTube kwa jaka shikesha nda gupasa ibiganiro mu gitondo. Nkaraba ko hageze composter, hama nkabaza nka post ikiganiro, nkagikora ama partage. Kesha ndabikora nk'ingiyanyo nkine mu gitanda. Hama mejeje cyamvuka rengitegura nkaja mu kazi.
Kuvumbura bikugwa nabi.
Just nigera mvumbura ama ntabwo nashobora.
Kuvumbugwa byo kugwa nabi.
Bamvumbuye. Shan
narakivyuka.
Ndandi nawe urabizi. Narandira urabizi.
Yuko.
Yuko je batamvumbuye.
Bero je nje ku mugatoro imbere y'umujyango kavyuka nyere kamera iri imbere y'umujyango ucugwa.
Oya sinogwana. Oya vuma sinogwana. Mbuga sinokora imisiyo ngyohewe kora ko sinoba niteguye. Kora ndakunda nkora ibintu bitegura n'impamvu ntahora mvumbura no mu dukorana ndakumuteguza kugira ngo dukore ibintu yarazi ibintu binyere biri muri gahunda bise program.
Okay. Hosy indoto ya Siren Vibes ni project ya wifuza izoherere he izogarukire.
Ndashaka kubona yabaye gitifi kinini ya. Kinini cyane. Tuve kuri YouTube tujye kuma screaming TV urabibona. Screening nako sorry. Birashika.
Ntizo dakorera.
Namaze kwikosora niyo cyo cyo ndakora ndavuga ikosa ngashaka nikosora. Bon rêve yanje ni ukubona bon yo d'abord kugira TV. Kuko afate je impamvu na nyabuze ngira ati niko mundi nta mativa hari kandi je hari kubira bimbabaza. Kuri kinga tuto dafise ama TV abantu nyene nka nko mu bindi bihugu bashaka kuguhe kuva ngaha bya bibishakara abahandi usanga ukura ba TV televizyo imwe tebyo zibiri bikabiye gasanga byose babivuyemo rero numva nyene bise revenue no kuzokora nyene TV nyene ibe yo kuburudisha abantu yo entertaining abantu urumva ikura ubune bw'abantu umuntu niba yicari wenyine acho kuba afisana ariko nari kararaba imenyekanisha ibintu nyine mugabo apana kuri tube gusa ibe nini ya ntadutanga ubuzi urabibona
umuntu akora kuri no mwanya arakeneye kumufasha uzi agufasha iki ko byo usanzwe ukora u supportinga like
nabikubwiye je nshaka ibikoresho vraiment materials guys I need materials.
Okay.
Yeah.
Urashaka guha nimero yawe ya telefone kugira byoro.
Nimero yanje.
Baraza gufuka kugisanga inbox like mu biyage bagusponsorize. Aza TV kugirana n'aba boss benshi navyo bomenya. Barakenera ko gumufasha hose kugira tere imbere.
Nimero yanje.
Ndayitaga 61.
Okay, 61. 233.
Ube shanza ziraba nga.
934. Ntago shaka kuba WhatsApp.
Siza WhatsApp.
WhatsApp. Oya. Ushaka kundonka online aranyandikira kuri Instagram ndabishura cyangwa kuri Facebook.
Aho utanze kuba ari mu
Ntanze oya, hanabari hanze barabantelefona je kuya personnel.
Eh.
Yego.
Ko bizuri.
Ah, asiba kuna franga.
Okay. Ozi mu gusozera ibazo nka bine vya nyuma. Umuhungu wo zatusokana nawe umuhungu abameze gute? Mentality.
Ah, umuhungu aropoka. Adakora cha servo yiwe neza avuga n'importe quoi. Adakunda gukora. Adakora. What else? Yiyemera.
Ukunda abahungu yiyemera.
Oya vraiment.
Oya
vraiment.
Kuyemera usanzwe kuvuga
Jean bitapagura.
Ati ndafise amahera ndafise
Sindabikunda kureshya ibikorwa by'abanyamajambo. Abyumva.
Ari umuduga uguhe, nani ndakubikubwira ngo zoguhe.
Nani ndakubwira ngo nzokugura umuduga ngo ya 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 cyangwa nta ufise butange setu.
Eh. Ozi, abakobwa urafise abagenzi, sawa? Amajambo abagenzi babo bakobwa bakubwiye. Ushobora kuva mu irigaro kigira cyangwa none bavugisha ikintu nakimwe n'amajambo aya hameze gute?
Nta bagenzi nkabo mfise je.
Amajambo basi bishitse abagenzi ufise ndazi ko ntuba hata abagenzi ufise turabizi
ndabafise abagenzi ugasi n'abagenzi bavuga ko rajeje
bura abagenzi baba mukundana amajambo bavuze yo cyangwa akwijena naya
yo cyangena
amajambo basi udakunda kumva ku bagenzi bawe bari ko barakuvuga
we baramutse banjuje bakwarantira imanza
hati yuzuminga
Jean Ozi bige bintakora ko abantu barabivuga nivyo bakoga babashushe rabibona batari kuri yisi magura ari hejuru tubandi bazi ko arakazingira ka kantunze bakavuga Jean yitwa ruku yameze kunu ugasanga yene amajambo abaye menshi kandi batabanje kunyegera ngo bambaze ikintu bintu meze bivyo byo mbabaze mugihe bivutwe n'umugenzi wanje mugihe bivuze n'utari umugenzi wanje Hey, I don't care.
Okay. Sawa, Ozi biramaze gushika kipimisha sida.
Jewe. None. Eko.
Umusi wa mbere uja kwipimisha sida, shaka kumenya reaction bagira baguhe inyishu byagenze.
Ntabwo narari fise.
Espero kuja kwipimisha sida wayikuye.
Afa tubengana nize. Nana ntiwe ndi sibindi bigaba barabiduhanura Isaac birizi bina. Yego biduhanura.
Okay. Ajena nzi ko uwiketi
bira oya we nari gusanga mfise ubwo heureusement ntabwo nari mfise ndabitwa nkome
sawa Ozi jewe ndumvega ndakubaje byinshi byo hava bina gucanga ariko uko biri kose sinkunda kumubona Ozi yamba ya Jean kubiri amasheneti like urakunda utuntu nkutu utuntu kubiri
afite abantu benshi ngira biracanga Raba nta bintu by'impeta nambaye
nta saha wamba
nta saha nta bintu by'amizo sinambaye sikwanze ndabikunda kera nkini mu adolescent narambara vy'ama bag arayibona vy'amasa
adolescent barayirenga
kera cyandi muhumure Isaac nawe kubwiye kuva kare ubu rero afite aka kantu ndagakunda cyane akora kare ko dukapo y'u Burundi ndakunda Jean ahantu hose babone ko ndi Burundi kazi nayibona genre ndi fier cyane ko mu Burundi kazi rero aka anye ndakambaye naho niba ntari nga mu Burundi ubona ati uyu muntu antuka turabonye ahantu hava urumva aka namba ya Jean ahantu hose barazambara maybe ko na je n'avuga ati naho nzo ya nayamba nkayikunda usanga nayambaye munsi yaka cyanke hejuru yaka
okay turasoze ikiganiro umukobwa mba umurundi akwereka yuko akwanga nawe ukamuhisha yuko bizi umuganura weme
sinawemera
kubera iki Ozi
jewe
tanga marizo ya
era kubera ko afite aho harimo hypocrisy ya Jean tugyagene mugatubane tubizira ko dudakundana oya just ukomeze
wowe rero ududurira
jewe nyereka kunyanka bo umpisha kunyanka sivyo ubwimana sindabimenye kuko ndabimenye je ndakurira ko ndabizi kunyanka hama
gicho ba separe nta birefu
eh kora c'est juste c'est une hypocrisie c'est une ni ngenge no mundu atwenze tuka turagyagyana wabimpisha ngene ugimana ngene ubimisha sindabimenye mbanga nkabimenya ni sans unique ni comme
ça ok hey sawa so reka ndagushimire cyane Ozi twayaze neza
Isaac urakwakoze cyane kumusanga mu rwanda rw'umugenzi wanje umugenzi yubake neza
mbeho zazo kubaka gyana
Jewe ntaragera vrema.
Ntaragera? Uracyaburya?
Oya si kubugira kandi arondera amahera. Nane ndaga ndabugwa ntararonka amahera.
Hacaga amahera zuzana urya.
Oya sha ntibaze wakubeshe. Bon je sinzi nk'abandi mbwa jewe mbona umengano waza nkarondera amahera. Hamanje kuvyo kurongorwa nawe usa amahera. Ko musabwira ngo abana banje ntibaze ba vetere.
Hajya kugira tuzovuga ati Ozi yararusa amafaranga kuko zoba wakwije amafaranga nagwe. Muri banki.
Zoca ndongorwa.
Ozi niyo mpamvu ararongowe aziba yakwigije inoti yareko ararondera
oya sinzi abona yakwigije mbwira ati sinzi abona mbona ko mfise ayo kumbesha kuko ibi tunayishinze ni isuko suko tu ubu tubayeho nyine nje kurondeza uyu munsi biranka bo ejo bigakunda geje bikanka mbwira ati sibone ko set fois urabaye stable uricaye bwa ati bon natari menshi ayo kumbesha uyu munsi neje nta geje arahari
eh ok sawa Ozi nukuri jewe. Merci beaucoup twayaze neze kiyago cyari kirekire ariko munyihangane uko biri kose twashaka yuko tumumenya Ozi wariwe. Tumubonye kuri camera like Ozi. Ozi ari kintu batazi kuri wewe n'igihe.
Ikintu batanze.
Eh. Tukubonye kuri camera kujya sava ariko kintu bibaza ko abantu batakuzi ko.
Batanze ko nikiga bashe. Bon ivyinshi antrete. Jewe nyine utanze ntubunze. Wene nagasore kimba muragende mumve uyu mujyango kera ngo ihangwe ihora ngo ngo ari mwishamba mwari mubizi ihora ngo agira
uratumye rero bakirawe
maje kwiraba ngo ihora agira hage ngo wari mu caporale
ariko uzi nago he exclusive frame ndishye nyine abantu batari bazi kuri jewe narivuze mu gano cyawe
narumiye bagende babirabe hama mu nkuri cyane kuri Instagram ni ozira koze ushaka no kumvugisha hage hanye ucunyandikira DM
tura message fast
Bon, ndayishura keretse nyine ntayabonye. Hari gari nyinasanga ari menshi cyane. Gacha bincanga.
Okay. So, merci beaucoup. Ebana eh Jenny twa Isaac Classic na kumwe n'umwana mwiza uzira kozi mwabibonye. Sinzi niba tuzokorana oze zokorana njya. Muje oze genda genda guhamagara majinga kwa kazi na koto.
Sa dépend amafaranga uzoshaka kumpemba kora.
Aba YouTuber barazinze ndabitsi.
Ha ni bazimbye. Afite kora kunzo afite ibindi byanje nkora usaba ko unsatisfize ngira kurusha ko je we byanje je no kwigenda bihe kuko baganye niho nshinga uvuza nje zose ko bizontunga ngira muri fitiro kwaza kubona amafaranga tuko turaronka iza kurabitsi atipati franga lakini vuga ati at least mu myaka ize ndabanda nkora naye nzo ndiko ndaronka bon bayeho neza imvire kwigenda bihebe nje gukora byi wawe
Okay, so and come to comment here. One is a Yuko Jena, no bebinga had to Koran if you get a good. About a great subscribe, Chris Siren Vibes, I go kind of Isaac TV.
That's what I'm calling a Chris Siren Vibes.
Bien sûr.
Voilà.
Si no, it was Zana. Ariko kamana baturazi nanjye. Alright, merci beaucoup rero gira subscribe like na share ni Isaac TV. Ibigano byose bana bigushikira amasaha 28 ibyo tari uzi byose kwa uzi nabi mukuyemwo. Aragaheza kigozi tugende.
Isaac TV. Oh.